Kulu utu kalatasini kwa nasenye pati kiyo na chanela ke hamba pamiliki ya zumina. Kufaza ngututu ngaku malubati ila spona makumete. Mtlambe mutu semu ushalekaya. Nizo pini ngelenza show utu ya subscriber. Unga kutlu comment and nuk like. Kanja lofutika. And nuk share wikono kulu kuna koko. Onge bafetu. Umhlengemali lapha nomfaka mthembu usevelwe waziqhatha namabhinca lapha nakulandela ukusabalala kwevideo ekade ikhankasela enye yezitokas lapha nezicula enye igenre okungewona umaskandi lapha nokuDJ Hloh wasikela engawo unyaka ophele lapha nehlukanisa unyaka ngengoma eyayingalindelwa impela ukuthi ingasihlukanisa unyaka kule video impela DJ Hloh zwakale khuluma nensizwe lapha nejaba amcelise ukuthi acela amavoti ukuthi ba SMS ingoma yakhe lapha namabhinca a SMS ingoma yakhe lapha nesihloko sithi ivisa ebese uMhlengemali ke bese yacela kumabhinca ukuthi impela bam SMS lapha ngoba bakaze bamphoxe ukuze mhlambe kulonyaka singakhona ukuthi singene ngengoma kaMaskandi ke ngithemba sengibona impela ama comment ekade jikjeleke kule post eka rifakwe izinyo zentathela lapha uMthobisi umfoka sithole khona nje umunye ofika wabhala ukuthi yazi uMhlengemali usijwala kabi labantu athi asibavotela bawufuni ngabo uMaskandi abawuvoteli abaculi bethu wendoda uma kuwukuthi uyashela lapho ungasifaki thina kwethu emabhinca ukukhuphula uMaskandi hhayi izidaba zalamagenera amanye khona omunye othi futhi kona dodi ulandela ibhodo eliconsayo uhamba udayisa ngamabhinca lwabeshiko omunye wasethi ayiningixolele engivele ngahleka mina uma ngicabanga ungizwe athi lolu hazane lolu khona omunye ke othi umuntu ochensayo uMhlengemali lana uyena umuntu onenkinga ke khona omunye ovelwe wayibeka njengembaba wathi umbhedo lona kukho nje okunye khona omunye futhi uthe hayi ejobu usuthengiwe usulahle uMaskandi wajoyina uHloh ngabazi nokuthi ebaculani lapha nomunye uthi awu le nkunzi ngabe ngithi yamfuna lokwazi manje ishimane kwayona uyibuka nje omunye uthi lolu hazana uMhlengemali sebalifake imali ephaketheni laphana ke baphawule kanjalo esithe ukubacaphuna laphana baphawulile ebakhombisa impela ukuthi ngathi abahambisani nalo mkhankaso owabo uMhlengemali kanjalo laphana no DJ Hloh wena ke mhlambe ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lolu mhlambe uzoyibona ividiyo ekugcineni ebese uyaphawula ukuthi nakuthini okwakho ukuphawula ngomhlengemali osekhankasela amanye amagenre okungewona uMaskandi ke sidibane futhi ku-comment section sixoxe khona le ndaba ngaza ukuthi ke izona ezihamba phambili uyakhohlwa ukusubscribe nokulika kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu nakho konke bese ningilandela kufacebook at Radon Kezo niziphathe kahle nibe nosuku mnandi nithanda kakhulu
sembanani bafethu uDJ Hloh lona ngihamba nobhuti wami uMthembu kanye nomahlongwane Maskandi fans are you ready
Sambana. uMhlengemali ngizocela ivoti kini bafowethu angase nangiphoxa. Nani. Ngicela SMS ngiphoqela uDJ Hloh uTop 10 yokhosi. SMS ukuthi ingoma DJ Hloh visa bese 33665. Ngicela ivoti amabhinca kakhulu.
U-Elihle Hlongwane lo senxusa amabhinca ngomhla ka 31 asingasini bakwethu. Asivotele uDJ Hloh. Sokela ngebhosho.
Danko.